wendo jua langu, mchana wangu nasubiria. We kivuli changu, popote nawe natembea. We baraka yangu, ni siku zote niombea. Shika mkono wangu, safari ndefu inangojea. Nipende nikupende, tupendane. Nibebe nikubebe, tubebane.